Yɛnhwɛ nneɛma no a ɛyɛ osi akwantia ɛbɛduru sɛ bi anka ɔba ɔbɛwo sɛ bi afa ne bɛn mu na ɔntumi nwo nti adɔktafoɔ bɛtufoɔ sɛ deɛ ayɛ deɛ ne yɛmpae wɔ na ɛnya akwaraa no saa nneɛma no bi ne deɛ he
nea a ɛdi kan ne sɛ ansa na ebi ɛbɛdwene sɛ yɛbɛyɛ cs no yɛwɔ ahodoɔ mmienu ebi yɛ emergency ɛna ɛne ɛtɔ so no yɛ elective emergency no kyerɛ sɛ ebia ɔba no nyinsɛn mu no biribi asi mmerɛ mu a ɛsɛ nyinsɛn no ebia ɛntumi ntoa so ɛba saa na ɛsɛ sɛ ɔba no awoɔ nka no a ɛsɛ ɛyɛ ntɛntɛm no ntumi yi akwaraa no ma no nti sɛ biribia ni na ɛbɛsi ɛbɛpo so race ɛwɔ akwaraa no anaa maame no ho a ɛsɛ yɛbɔ mmɔden na yɛyi saa ɛno ɛfiri hɔ ebi yɛ sɛ ebi a maame no anyinsɛn no a doctor for assessment mu ne biribi a na ebi a na akwaraa no wɔ mu a ɔbrɛ nti ebi a yɛwɔ nneɛma bebree a yɛde ɛkyɛke akwaraa no a ɔwɔ efunu mu no nti yɛkyɛke na ehu sɛ ne home no ɛbrɛ na indicators a yɛde hwɛ saa nneɛma no nyinaa kyerɛ sɛ akwaraa no ɛwɔ in distress a ɛna ntɛm paa sɛ awoɔ nka na ɛsɛ yɛyi akwaraa no na onya nkwa ɛna mma no bi wɔ hɔ a ɔmo ase no esua yɛfrɛ no ɔmo pelvics no ɔmo ase no esua nti sɛ n'ase no sua na akwaraa no a ɔhyɛ efunumu no ntumi nfa mu mma deɛ a na kyerɛ sɛ ɛsɛ yɛpɛ kwan foforɔ bi ɛyɛ cs no na yɛyi akwaraa no nti yɛwɔ nneɛma bi a yɛhwɛ sɛ ɛyɛ bi a na maame no n'ase no koraa sɛ yɛ okay na sɛ abɔfra no a ɔba no so na ɔntumi nfa hɔ a ɛsɛ yɛbɔ mmɔden na yɛyi akwaraa no ɛna mma no bi nso wɔ hɔ a ɔmo wɔ swellings bi anaasɛ mass ebi a biribi abɛhyɛ n'awodeɛ n'ano ebi bɛtumi ayɛ fibroid nti ɛyɛ possible sɛ wɔbɛtumi anyinsɛn na fibroid wɔ hɔ nti sɛ fibroid no abɛhyɛ w'awodeɛ n'ase na ebesi akwaraa no a ɔbɛba no kwan deɛ a na ɛsɛ sɛ yɛyɛ operation na yɛyi akwaraa no ebi nso yɛ sɛ ebi a complications ne bebree tumi si ebi a maame no anyinsɛn awoɔ aka no na awoɔ mu no mu no yɛhwɛ sɛ sɛneɛ process no ɛrekɔ no a yɛkasa yɛretwɛn ara ma maame no awo a ebi a ɛputo risk to the mother and the baby nti sɛ ɔntumi nwo na yɛnya ɔbaa no ne abɔfra no deɛ a na kyerɛ sɛ yɛsɛ yɛyɛ operation na yɛdeliver no.